DJ.
Tens of production.
The best production.
I'm going to go to the hospital.
Tshangome tshaka ba kale nga ga nga ri ine ni fa lo ni shume go. Mwana nga go.
Rubber known that Italian leather, them convict jeans on. Hey yo, Weezy, you ready?
Yeah.
Chill.
I get it until the sunrise. Hey. Doing 90 and a 65. Hey. Windows roll down, screaming now. Number one hustler, getting money. Why you wanna count my money?
And then
we're
gonna go big guy. Não, tu sou só uma bica na chica, não é? Nem da Cecília, mas chica, o bico é um grupo dele. Ai.
Mas a Cecília, tu sou dizendo uma coisa, amor, com amor. Tu me sentes o cara de ano, ai? Ah, meu garoto, agora vou, eu sou uma de gasto, stand up.
Como uma menina, não...
Mara mia ngapa kore usuwa nango kudo pela gai maro unoni buri pano mbi.
Kudo bea pela mwana.
Ah no, ezu zina shape, ezu zino. Kwa dawa no banji cha mtu ku.
Kudo pela. Kote ano buri bachi kwa ufa pano shango ni basi ana pemusi nangaro wa bachi kolo wa makanda.
Na avula kwa tsenga kuna kwa tonga makanda famba zori ne nerito tambura hapa mzini ngo kwaji kulicho maketa vashuma
ni sa tambura nono bisani pulete yanga
ah ikhaba ntutuba
ntutuba ngo ngo
ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
I'm a hustler and don't need man, one of y'all, you see.
Come on, mommy, never know.
I see police on that cricket.
I'm gonna DJ you when you're running on when the stick. Banana snow, coupon was your debut. What? Only pangy song.
Then you're gonna zorin and look at the dog on a marango.
Ah, ndi panga ndi pona zvino zvozvinera kona. Atine zvisu zvano ndi zvakara dzianga. Ndita zvinenda funa.
Sisi ya mara ndimufumakadzi wakara dzianga nono. Ndinona kuita zvabudi.
Hai, auna zvinenda kuita zvine zvisiva zvabudi. Ndi zvisu zvakara dzianga nani ndita zvinenda funa ti.
Ndiro musizana ngo uya ndina chipinga chodza. Chimwe chimwe chiche fara ndi chakara dzianga. Ndiro dzira hello munda. Ndiro dzira hello chimwe dzira iri. Ndiro kuti ni hupela.
Ah, zvingwa mi uri no dhaka nyika nano dhaka. Yezo ndi zvisu zvakara dzianga ndita zvinenda funa ndi zvinenda funa.
Lo tonga ri kuti tango vona newe eh eh vone ri tako ndi kungo
ah Mukuru me
ila madi. Ini mie anu kau kuma pakai. Baloba. Sorry, but I don't know. Sorry, Tim. You know what a baron drinker I said? I want to see what I did. I'm not sure what I'm
Hey, the war. Now, I'm not going to be able to do it. I'm Netikwana ndi mmane wanu athi mmane loyima. Nawudzane toto nulisa. Yani roka sikirite.
Takahola vanhu vachiriwa thandula.
Kodwa
mina zvamburuzvamara kana wana chokapa risa. Kamera sabutasina
kotsingo
Thank you. Nikuwa fazuri ya watu bakuri mini. Thank you. Mazwale. Ndi amba mazwale.
Amen.
tsha ane ḓo thoma swika ngeno. Kendi tshine vhidza na u lenga.
Aya kha ndi tshe ndo fara zwinonyana ndo rongo ḓi zwi vhea ngori vho mbidza.
Ee ndi na vhulungu hafha mazwani. Ndi khou vhe na mutanza.
Tshikoropoto ḓo tshi vhona kha zwithu zwi khou
kona. Soko no bva vho ni nyaga tshikoropo ṅwana nga uri ndi soko kona u badela hola mudzimbako ndi hone ro fa ro fhela.
Zwi a fhala, u ḓone na tshimbila hone ndi tshi ndo nyaga mushumo, vha ndi ndi kha ḓuvha ṅwana wa tshikolo, kha ndi tome ndo dzhena tshikolo. Vhone kha vhathu uri zwi vha yanga matshonise, vha swike vha kolode, vha kolode, vha ṋeo ḽa muthu tshelede, vha ḓo ḓi to badela nga situnga situnga.
Ndi sa shumi.
Ah, vha ḓo wana tshikoropo.
Ndo to ya khoni.
Ure ni kondi ure ni nne ni kusoku tu isukele ngulu visa tanzi ni ta isukele kumana la mungana.
Kwa mbaga mini, kwa nima kwa mbaga zi chai na ngano, nne kiti zuwa kwa mbaga mini.
Tia mbanguru vetu si isukele jo tanza zgulu zwana.
Kwa tovela kagara, nne kiti zuwa kwa mbaga
mini. Tia mba ni sasharuki mazwale wanga, tia mba unge nge ndu uni.
Nazwari mwani makoto mbiza, nazwari zitu marako.
Ini ya kuni koto shumula mkawa kano kumezera mwana katuba, mwa wakutanu na uti ini fano.
Bona kha vhoto zama zwamba zwari vhone vha zwe vha kuita zwa kune vha tshi kho ḓa vha tshi dzivhene vha ya ne vha tshi kho rengisa vha mndene vha kho rengisa vha mndene vha kona neo la muthu wa mashonise mara vho thoma vha kona da tshelede ya hola vha thoma vha mune tshelede ya hola mzimba bye ngori rine ri ḓolola ngori uri muzo vho dofa tshiṅwe tshiṅwe tshi ḓo
dovha nda muona
ah ti ova muzo zwari kha vho posa kha tshelede vhone vha tea ne landela ya vha vhudza yone vha swika vha ita zwe zwiḽa vha vha vho lugisa
ni anga we
Patona mama.
Ndiye shika mulambo ni nani ngende ro ngadzikwa.
Ya ngongo tsho shika shavisa.
Go mane go go mbaisa zwithu. Ati ni vhaisi ndi khou vhona ndi kale ndi khou vhona na vhake kuri ndi tshimbila kwa malwani vha gotseo ndi sina na mudulu. Ndi ḓo pfi makhulu lini ya.
Adzi mwana wa ndo ndo dimpenora.
Ngala munga na ini mune ni ati vhuvhi hanu fano ndo to vhano tuwa no ya hayani nga vhukalo ri ndi khou sokoto kutsa mugayo wa kosi na zwono ko itei. Nenguruve isa tanzi pano tshi todi.
Koma ne vamba isa ngo.
Nene namba ni takuone tsiruwa tsini yanga takuani, ni tsiruwa tsini yanga. A hu na na zwine na khou thusa ngazwo pano mudini wanga. Na ho munna ndo tuvhi ani tshi mutaru tshedza na musi. Ndi nguruve dza isa tanzi miṅwani tana mutshi yoti.
Ngalifunzela fuka dzote traya gori horatela
ndama
Thank you. pano. Yesu zviya bora we.
Magorongo nyawai. Magorongo ani.
No.
Ade mwananga.
Ah. Oto bizola ni ma oto relax. Ando ke awe chera.
Nili ada bone.
Hey, ndanga ni kozula sine skwete ya kapa padala. Tika na zambi kwa tino tula we, jaba si archibangala la bango bodzula midini ngo. Angom zimungo.
No yo.
Leon nam jawa ne ko yo yi.
Imi ona dodzula nange midini.
Ngamene mgwana.
Una le wa gugulule na rova masoro na balo nyana.
Eh.
Na lia li ari bola hone. A una no ri limalo ngori matukona dubikelwa nga nyimkana. Andi bichi tori.
No we.
Ari chimbire ndoni bo.
Ango.
Dinner. Aroveya, I'm gonna
makhadi ke.
Hello kumani. Ngilanga ni tendani mulauti. Ngibona ngaka around manani. Ya dinna no extra kuno kutsha ono camera ono. Ya araba tonda dzaya kha. Ngam kwa maka number dzaya kha basa. Zero.
Come on, let's go.
LK yonji yaba mangala mrepa bono chansa kabo zidobala kakirani rono kuma ende riko tuma vajiri foda wadoto dano rizuma 1, 2, 3 ala beka tamazanga DJ Tenzo ndi ene wariranga nile midiko choba ende tiko vanga bachi ramba zipati ni bariri za tigas moshe wana riego na so we are the best they wanna wambu zimu ni filimba kakras get the guys on the top riko una na mango kato kwa manga voneni mdigo wana mubango hala bait kama genge TLK DJ Tenzo songo rata chapu RDK na musika wa hip hop chapu kari sike
asikari nige mini mara nipira banji hip hop niko ona noto farabaji watanga nana roba rana ahunoli jana chenza gaji LK chapu rofarana CJ Nova na baba na chapu ndivangana CJ Nova on the ball watimbo na bari ndimu tanga watiniringo watimbo na baya shona baya kweta na ningo
Aye, ini mradu gaini.
Okay. Let's go better and this is
my. Ngo mo duwa.
Kombero ya. Kombero ramperere. Boko na survive mama ndi ndote. Kati chinde ni
Please forgive me when I make my way.
tell you.